Biki e le fa pala boitikanelo le paletswe ke go fitlhelela palo e le neng le beile ya go enta batho ba le dikete di le tharo ka letsatsi. Mme le kgonne fela go enta ba le makgolo a mabedi masome a mabedi ka ntlha ya mathata a thebolelo ya moento. Go solofela fa go tla amogelwa meento e mengwe ya Johnson and Johnson le Pfizer mo malatsing a le mmalo a tlang. Yona e akaretsa le meento le dimilione di le tlhano e naga e abetsweng ke puso ya Amerika. Motlatsa mokaedi kakaretso Dr. Nicholas Crisp.
Johnson & Johnson, we expect to get 10 million doses. Pfizer, our procurement, we should get 16 million doses. We have bought Pfizer COVAX, and we're hoping we're going to be able to get another Pfizer COVAX. And then in red below that, the Pfizer COVAX donation, which is due in the next day or two.
Lefapha le ikaelela gore le be le entile batho ba dingwaga tse di kwa godimo ga 35 ba le milione ka Phatwe. Se ke jaaka fa lefapha le ipaakanyetsa go enta bao ba gareng ga dingwaga di le 18 le 34 ka Lwetse. Lefapha le ikaelela go tsepamisa maikutlo go bao ba senang di-inšorense mme ba dula kwa metsesetoropong le banna ba dingwaga tse di kwa godimo ga 50.
We are not managing to reach that many men. Specifically in the older age groups above 50, the men are not churning out in their numbers.
Go santse go na le matshwenyego tse bang le koketsego ya ditshwaetsego kwa KwaZulu-Natal le Kapa Bophirima. Batho ba feta dikete di le 3,400 ba amogetse kwa maokelong kwa Kapa Bophirima. Dr. Pile wa lefapha la boitekanelo a re go oketsega ga dipalopalo kwa Kapa Bokone ke tlhoba boroko.
In the case of KZN, as you can see, there's a, this slight increase in cases, and the Western Cape as well, a similar trend. The Eastern Cape has also got a similar trend to KZN.
Tona yana kwa nae boitikanelo mamoloko kubai are ba itse tlhoko di provinces tse di amegileng.
The majority of new cases in the last 24 hours are from Western Cape, with 29% of new cases. Followed by Gauteng, which is still a bit higher, with 27 new cases. We'll be keenly watching the situation so that if the numbers continue to rise, we can introduce the necessary, we can ask NCCC and Cabinet to introduce the necessary interventions.
Kabagare Kubai are puso etla swetsa ka meento ya Sinovac le AstraZeneca BKE.